tuwape familia nafasi. Asante, tuwape mchanga. Immediate family, please. Tuendelee tafadhali.